Vuka uhle sawubona sihlobo sami lesithandekako nangabe la ukhona khona akukho lokubona ngathi kuyendeka kumbe lokuhambisana nanempendulo yemithandazo kepha nakuwe la ukhona ilanga liyaphuma lishone ubokwathi ukuthi tindvo tisendeka tendiwa nguNkulunkulu ukhona ngoba kuphuma nekushona kwelanga kusho ukuthi uNkulunkulu uyatenda tindo ngoba nguye kuphela kude ngapane lekhokha ishonise ilanga nguNkulunkulu kuphela kwangathi angakubusisa akhanyise buso bakhe kuwe akuphe kuthula kwangathi angakwanzisela abe nemusa nawe asihlanganyele ngekufunda encwadini yabasePhilip sahluko 4 verse 5 kubeketela kwenu ngebumnene akwatiwe bantu bonke inkosi isethude uma bengingababeka ngalenye indlela lamagama uNkulunkulu lala ukhona khona ukukhuthata ukuthi bani ngumuntu lowati wako ngekubeketela kwebumnene ya bani ngumuntu lobonakala unanathi tindvo letingabonakali ngeliso lenyama ngikhumbula amagama la athi khona malongcwele ningalilingisi lelive uNkulunkulu lo satiko uNkulunkulu lo sithandzako uyafuna ukuthi asibonakalise sithwale ngetindvo la siphetona ngekwa kafuni ukuthi kukhanya kwethu sikufihle ufuna sekubonakalise njengemtali lothengela umntwana timbahla takhe bese loyo mntwana uyatembatha ngepride ngenjabulo leto timbahla naNkulunkulu ufuna sijabule ngekwembatha kubeketela ngebumnene uma sifunana etikhatsini letinengi sichazana ngetimoto tethu sichazane ngekuthi uhamba ngeToyota ngifuna babe bani uhamba ngeTwin Cap ngifuna make bani uhamba ngeBM kepha eBhayibhelini emandvulo sithola ukuthi bantfu bebangasimcoka ngetindlu tabo nangetimbahla tabo kepha bebamcoka ngekuthi banesimilo lesinjani maunaka indzaba yesimilo esitukulwaneni lesiphila kuso kuba ngazuthi wena awusi relevant kuba ngazuthi unake tindo letingasimcoka letingahambisani nalesikhathi lesiphila kuso lo mhlaba uphakamisa netino lesinato kwedlula ukuthi thine sibobani sinesimilo lesinjani uNkulunkulu yena ubuka similo ngetulo kwekuthi sinani Moses eBhayibhelini kuphakanyiswa ukuthi beka ngumuntu lobeka thobeke kakhulu kwedlula bonke bantfu asitshelwa ngekuthi bekembathani kusho ukuthi mawufuna Moses bewufuna both outi ngifuna lo babe lothobeke kakhulu la ngiyeva ukuthi la kuleli bandla awuNkosi yami ngifuna Jobe bekathume ngani bekathume ngekwesaba uNkulunkulu nekubalekela lokubi bekakhwesha Jobe etindweni letimbi bowungamthola lula mawuthi ngifuna lo babe lokhweshako etindweni letimbi bekungasiki ukuthi nje Jobe bekanemfuya nebantwana kepha Jobe bekane character bekane ma virtues bekane similo lesithandwa nguNkulunkulu mawufuna Sara bewungeke umthole mawuthi awufuna inkosikati legcoke ema 2 piece noma ema 3 piece noma lidodosi noma liteki kepha bewuthi amthola Sara masinyane mawuthi ngifuna le mfati ngeva ukuthi uhlala ngala uthobekile ngumfati lo nendobeko ewu kwangathi uNkulunkulu nanawe lamuhla uthi ake sewunake naku lokunakwe nguye Ake bantu mabafike esondweni la ukhonda khona bafuna wena, bangachazi ngekuthi usebenda kuphi, bangachazi ngemoto lohamba ngayo, bangachazi ngekuthi sifuna lona lo powerful, kepha bathi sifuna lo make lo thobekile, kwedlula bonke bomake bala esondweni. Sifuna lo babe lone luthando, sifuna le ntombi lensizwa lethobekile lethume ngebumnene. Nkulunkulu wethu, ngathi uhamba emehlo akhe uwabhekise lapho bantu bangabuki khona, noma bekungathiwa awusi relevant, noma bekungathiwa awusimcoka uhambisana netikhathi lesiphila kuto, kepha ubokwathi kuthi kuhambisana nelizulu, kumcoka kuhambisana netindo talapha emhlabeni. Akathunyiswe uNkulunkulu usabonakalisa kubantu bonke, watiwe ngenthobeko lenebumnene. Amen.